Nataka mashemeji wathibitishe. Fatuma. Mashemeji akithibitisha mpige migelegele. Ni yeye, sio yeye.